opción política que está para remate, tukibaza yuko oni ko bagusaba kugoma kuri nka karindwi, kuko bwa mbere na mbere hoho oni wumvirije ingene ibivuga fatiye ku vyo yashikirije. Birumvikana yuko uyo muntu Michel Kafando yumvirije uruhande rumwe, kandi imigambo iri mu Burundi muzi yuko ifise uburenganzira bumwe imbere y'amategeko. Twebwe rero igihe yazino arazi ivyiyumviro vyacu, kandi twagiye turamusigurira ibijanye n'intambwe ubundi bugeze ko ibiganiro vy'amahoro, ibiganiro biri hagati y'Abarundi mu migambo yose, amadini yose, intara zose. Aha rero vyaradutangaje cane ubwiwe igihe yava hano akajya gushikiriza icegeranyo mbonamakuru yumujeje umutekano ku isi ONU. Yarivugiye neza yuko ku bijanye n'umutekano mu Burundi ko adashobora guhakana ko umutekano uhari. Yaravyivugiye yari neza neza ko umutekano uhari. None mu gihe yemeje ko umutekano uhari, icyo mutuma avuga yuko cyangwa akekeranya yuko iyo referendum itoshoboka ni igiki? Icyo ni kimwe. Hanyuma aravuga ngo nta consensus yahabaye, ni ukuvuga abarundi babyumvikanye ko, mbega abarundi babyumvikana ko ni abahe? Hari abarundi b'igice n'abarundi bakwiye. Ivyo byumvikanywe ko n'abanyagihugu mu ntara zose mu maso y'abarundi n'amakungu bakavuga bagira ivyo basavye, hakaba n'icegeranyo, maze rero bagishikiriza abo kijejwe, maze abo nabo bagafata ingingo yo kubicisha mu itora. Aho Uburundi buzabukosheje ni hehe? Mbega abo ashaka ko bumvirizwa ni bande? Rero imigambwe idaserukiyemo n'abashingamateka bwa Burundi itari no muri Leta, icyo twashaka mumenyesha tonga tubwira abo n'amakungu ni iki? Abo bantu yibaza yuko bashaka kugira icyo bashikirije, yibaza yuko ari bo bafise ijwi ryoba rihambaye gusumba iry'abandi. Nimba ari abo yita yuko batavuga rumwe na Leta bari hanze y'igihugu, nimba ni bavuga ko twarumvise yuko mu by'ukuri ibyo ashikiriza afatira ku byo bavuga, abari hanze ni benshi turabazi. Nahamagare abarundi bose bari hanze afatira ku byo bavuga, abari hanze ni benshi turabazi. Nahamagare abarundi bose bari hanze bemera yuko barwanya uyu mugambi wa referendum, bagende biyandikishe, hanyuma bajye muri ambasade z'u Burundi ziri muri ibyo bihugu barimo, amajwi yabo yose azashyirwe muri oya, aze yongererezwe ku yandi ya oya azoba yavuye mu Burundi. Niyo aya oya yaba menshi, bizaba byumvikana ko koko bya bintu ata consensus yabaye, atwasha kubwira amakungu. Abantu bagomba gufatwa nk'abarundi spesiyo, abarundi basumba abandi barundi, ko bumva rero bahambaye bari hanze, niba bashyire hamwe bose babaharure bashyire hamwe bose amajwi yabo yitwe oya, bace bayongereza nazo bavuye ngaho, ko Burundi amategeko y'igihugu cyacu aratomora neza ko nihagera itora hazoba hariho amasanduku abiri, irya ego n'irya oya, ko barundi bari hanze bose barashaka babahe oya, isanduku rya oya ryonyine bose bashyire muri oya, irya ego n'irya oya, ko barundi bari hanze bose barashaka babahe oya, isanduku rya oya ryonyine bose bashyire muri oya, atajya hamwe n'ayazoba yagibaye oya hano. Niyo batsinda abashaka ko ibyitwa shingiro rihinduka, tuzadusaba leta tudishyiraho intashyitsi. Izo mpande ziveho, umunyagihugu yaramaze kwitorera inzira akwiye gucamo kugira ngo abeho uko abyifuza. Rero Nations Unies, ishyirahamwe mpuzamahanga ONU, si cyo cyategerezwa kumubuza.